yɛne yɛwɔ hɔ nyinaa yɛ ghanafoɔ yɛho akyerɛ wɔ dubai a sesei no yɛpɛ kwan aba fie nti no aban yɛserɛ wo deɛ wobɛtumi ayɛ biara consulate ghana consulate ɛnie aha ne yɛgyina yi yɛaba ha bɛtena saa obiara mmua yɛn tɛ sɛ ɛnyɛ adeɛ bɛtumi anya mmoa bi aba nti sɛ park yi so no a yɛaba bɛtena deɛ bag ɛne yɛ nneɛma nyinaa ɛgu ha yɛasesei no yɛwɔ aho kyerɛm paa yɛ wɔ aho kyerɛm nti aban yɛserɛ wo kwan bi a bɛfa so a nane kyerɛ yɛaba bɛfan akɔ no bɛfa nnipa ɛwɔ ha na nnuro a na nnipa ɛwɔ ha no bɛsɛ bɛɛ 200 tɛ sɛ yɛn na yɛaka kye sɛ ɛbi kɔ a wɔ mukɔpɛ biribi atɔ adi wɔ mu nyinaa bɛsan bɛsɛsi a nti no aban yɛserɛ wo boa yɛ paa mame bɛkyɛ wo yɛnhyɛ w'asɛm mame ka ka wo
deɛ adwuma kora menya bi nyɛeɛ mekɔ housemade yɛ kɔdii m'ani na medwane baa fie mene na amua meda abɔnte ɛma ha sɛ so deɛ ɛyɛ ara mma yɛ sɛ nti ɔba bɛsa bɛda abɔnsɛm abɛma bi ne wada ɔmu hyia wo sɛ wonam kromkrom pa na policefoɔ kyew ebi yɛ bɛgyale kora dane asɛm deɛ ɛbɛdi koraa yɛ asɛm ɛɛ sɛ wo sɛ mba yɛnam sɛ yɛkyima ɛwɔ yɛ ma yɛ ho bɔn ɛne yɛde ne na ne nam nkurɔfoɔ fie yɛkɔ kasle ti ɛne mkɔkasa yɛ sɛ ɔmo se yɛ nkɔ ɔmo ni mmoa bi aboa yɛ ebi yɛ bɛdɛ ɔmo tuɛ ne ɔka kyɛm ɔm sɛ ɔmo ne baabi ɔmbɛma yɛ ɛkwan bi ne ɔmbɛbɔ yɛ sɛ ɔmma baabi ayɛ dɛ bɛn ada eti ɛsrɛ mo mmoa yɛ nyɛ tumi mple fie deɛ ne deɛ ɛhia sɛ yɛbɛfie because yɛgya yɛ mba ɛwɔ fie sɛ bɛsi yɛbɛfie bɛsɛ yɛ mba ɛne na ɛwu hia yɛn
aba ne mmoa yɛ ne yɛmmra fie because aha yɛwɔ no ɛne mmoa biara adwuma yɛ nso ɔma pam yɛ ɛda abɔnten nti ɛhia aba ne mmoa sɛ ɔma no ɔmaboa yɛ
bɛma megye sɛ noano no nti aban yɛserɛ wo yɛyɛtwɛn wɔ ha ɛnɛ ha yɛa na yɛda yɛbɛda ha yɛda ha kɔfin de ɛbɛto yɛn because yɛni baabi akɔ bebree nnipa a ɛbɛba more than 200 ɛne yɛgu ha mpɛsɛ ya yɛne ɛguo nyinaa yɛ ghanafoɔ a yɛho akyerɛ yɛ wɔ dubai na yɛ stories no obiaa obia nko ane ne deɛ sɛ ho meyɛ soro me deɛ soro weine ne deɛ soro weine deɛ nti no yɛhia mmoa baabi aduro ne deɛ ma mmoa ye a yɛ nyinaa ɛbɛdu june ne deɛ na yɛ sɛ yɛ nyinaa wɔ dubai nti yɛserɛ mo momoa yɛ paa mepakyɛ wo yɛnsɛm no dɔɔso ɛwɔ bia ne ne deɛ nti mpakyɛ wo wọ́n ní pẹ̀sẹ̀ ọ̀kasa obi no bàtchẹ̀ o ka ẹ̀dí ntí na wọ́ ha
mipatchọ
ẹ̀dí ntí na wọ́ ha yes
mipatchọ yẹ fẹ́ mi kofi ma fo
good
na mi problem na mi di wari sẹ mi bẹ mi tu kwan sẹ mi bẹ bọ bira wọ ha na mi ba yẹ na nkyẹ ẹna yàrá ìwé si yẹ ẹrẹ ni si yẹ na edwuma kakra ni ewom no ọmu yi yẹ di ẹni yẹ bẹ tẹnẹ fie no yẹ di ẹni die bẹbi yẹ bẹ da ni nyinaa yẹ tu ka so yẹ hàn dan di ọhan ni bẹẹd kura ni bọ ẹsọ kura ẹba gan ẹsika 8 million. They say over 4 months, no beer and yaguma. Baby, you'll be a bed, they say, over here, homeless. Any baby, you panic, you go up and pray about 300 to 400 people. Oh, you go up. And I say, I call consulate, you know, and no more cassa. But yes, what is going on here? It's your best, yes, your coffee. I'm an animal cramp, or any Oba, Sefa, Sefa, and Bobo Krakasa. I'm watching my number, said, oh, we're meeting your young friend. Offline ni akasa nti wobisa sefa kwa ɔbɛka akyerɛ nti ɛdɔɔso me nua bi so nto aso no a deɛ ɔno so wɔ no ɔmfa nto da because yɛbrɛ ɛ sɛ ɛdeda abɔnte deɛ ɛbɛdi baabi ɛbɛda ɛno kora bɔ no ahia yɛn ɛha no yɛ sɛ ɛgu obia ne baabi ɛda ɛda abɔnten wopa wɔ monhwɛ environment no
ɛha ne da
nti ɛsɛ deɛ ɛpɛ sɛ ɛyɛ no sɛ monka nkyerɛ aban no na ɔmmrɛ yɛ mmoa ɔmmrɛ yɛ mmoa sɛdeɛ ɔyɛ kuatifoɔ no yɛn sɛ kuat government ɛda boa deɛ ɔmba yɛ so yasi aban ne mo onye bibi fa mu aye onye bibi fa mu aye sɛ nana sɛ na ya pasi ya bɛfi ntira na amu aye ne ya mbɛfi
be ma me pa chɔ wo so ka ya wo so ka no ka ne ntie
me di tiki me so me ba ya me sɛ ne yik pɛ na me lockdown ne e si ye ntimi an ye juma e wa ye ne ska basically ti aye ne so a ne so aye ka ɛne so ayɛ ka nti sia no abɔnten na yɛnyina yɛda adekye ne ade sɛ nyina policefoɔ taataa na ɔmo taataa yɛ na yɛdwane ba consulate sɛ ɔmo mboa yɛ nt if you Ghana have say Mbobo. No money a Ben Akasa no we are mobile.